Assalamu alaikum, mama. Da TMA wala daga kai. Ka fasa kene kada mate. Fasa kene.
Army.
Huh? Army. Army.
Thank you.